Kalgacal igu sii ballaaran laba beriba weeyaan kabaajima xad ku diiday.